iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922 muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda karere ka Gasabo kahaye abajyanama b'ubuzima bagakoreramo ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso y'abarwariye COVID-19 mu ngo zabo.
Harabahize umwuka batabimenye, harabahize umwuka bimenye batinze, harabahize umwuka ibihaha byangiritse ku buryo yajyaga no ku mashini imiti yose ugashyira ariko ntibigaruke. Uburyo biba byiza ko iyo ufite tendance yo guhera umwuka natwe kwa muganga imiti irahinduka.
Muganga Nkeshimana Menelas ushinzwe imivure y'indwara ya COVID-19 mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rifatanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye batangije igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda.
Yaronka abantu geze uyu munsi bafite abantu bari mu kwiza mu mwaka urenga n'inusu batarajya ku mafomu. Ikirumva cyari kibazo mu gihe kumeza 6 umwana batangwe ku nkara cyo yiwe.
Hari habagabo benshi bariko baraza gushwana n'abagore babo cyangwa abagabo bagashwana n'abagabo kubandi.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi baganiriye na Vedasting abo umunyamakuru w'ijwi ry'America. Muri leta zunze ubumwe za America Sena yarayitoye yemeza ko urubanza rwahoze ari President Donald Trump ruburanishwa. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Sena ya Leta Zunze za Amerika yaratoye iremeza ejo ku munsi wa kabiri ko urubanza rwahoze ari President Donald Trump ruburanishwa. Kwemeza nimba gukurikirana perezida yarangije amabanga yiwe cyemejwe nibwizwa shingiro rya Amerika. Abasenateri 56 baravyemeje, 44 barabihakana. Ibi bitumye uru rubanza rubandanya no kuri uyu munsi wa gatatu. Abashinga amateka b'abademokrate bariko baburanya Trump bavuze ko uwo yahoze ari perezida abwirizwa gukurikiranwa ku byo yakoze mu ndwi ziwe za nyuma ku butegetsi. Abashingwa manza bamuburanira bavuga ko ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze za Amerika ritemera guhana umuperezida kiri ku butegetsi. Bisigura bavuga ko ikiringo ciwe cy'imyaka 4 cyarangiranye n'itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere igihe Biden yashikirizwa uburongozi. Trump yagizwa n'abademokrate ko yahamagariye abanywanyi biwe guhangana n'abashinga amateka bariko baremeza intsinzi ya Biden. Icyo cyaha yaracyagirijwe n'abashinga amateka indwi imwe inyuma y'uko biba bisaba ko haboneka 2/3 by'amajwi y'abasenateri, ni ukuvuga abasenateri 67 kugira yagirwe n'icyaha. Muri iki gihe sena irimo abasenateri 100 bagabuye kuri 55 hagati y'abarepublikani n'abademokrate. Abademokrate bakeneye ayandi majwi 17 y'abarepublikani bisa nuko ashobora kuzokwezwa muri urwo rubanza kuko abademokrate badafise amajwi akwiye. Amatohoza yararindiranwe igishika ku mamuko y'umugera wa COVID-19 mu Bushinwa yarangiye ejo ku munsi wa kabiri atakigaragara gitowe. Abashakashatsi ba OMS bemeza ko umugera utavuye muri laboratoire ariko barananiwe kuvuga igikoko coba carawandukije umuntu. Uwo mugwi wa OMS ubushinwa bwakunze gutevya wari ufise ubwoba ko ubushinwa bwahanaguye ibimenyetso kandi na Leta Zunze za Amerika yari yasabye ko ayo matohoza yokorwa mu buryo bwimbitse ku cyatewe umugera mu mpera z'umwaka w'2019. Ubushinwa nabwo bwakunze kwagiriza Amerika kwigomba gukora ayo matohoza ikayaha imvo za politike. Aya matohoza ananiwe kumenya amamuko y'uwo mugera mu gihe uwo mugera nyezina umaze kwica abarenga 2,300,000 ku isi. Tukivuga kuri uyo mugera, inama nshingamateka ya Ghana ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse ibikorwa byayo mu kiringo c'indwi zitatu. Inyuma yaho ibitigiri by'abashingamateka n'abakozi babo bakorana banduye umugera wa covid 19 ku bwinshi abashinga amateka bashika kuri 17 n'abakozi 151 numwe bakora muri iyo nyubakwa baramaze kwandura uwo mugera Raporo yo mwibanga ya ONU ivuga ko Korea ya Ruguru yivye imiliyoni amajana z'amadolare yakoresha mu gukomeza programa zayo za nucléaire n'iza misile biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Iyo raporo yabonywe n'ibimenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri. Kimwe mu bihugu bigize ONU kitavuzwe izina cyashikirije ko iyo raporo ivuga ko igisirikare cya Korea ya Ruguru cyakomejwe n'amafaranga angane miliyoni amajana 3 z'amadolare yibwe hakoreshejwe ubuhinga bwa internet ayo mafaranga yaguze misile zo mu bwoko bwa balistike kandi yo raporo ivuga ko zishobora no gutera ubumara bwa nucléaire no gushika muri leta z'umwe za Amerika Korea ya Ruguru iri mu bihano yafatiwe na ONU leta z'umwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya ariko abakurikiranira hafi iby'ico gihugu bavuga ko ibi bihano bitashitse kucyo byafatiwe abategetsi ba Afghanistan bavuga ko abatalibani bongereje ibitero mu gihe amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko idoha muri Katare asa n'ayatariko arubahirizwa Hamdullah Muhibe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu avuga ko abatalibani biyemeje gusubira gutera kandi ko muri ibi bihe by'imbeho ibitigiri by'abasivile n'abasirikare bishwe n'uwo muhari byiyongereye ariko abatalibani bo bavuga ko bakigendera ku masezerano bumvikanye ko na leta z'umwe za Amerika barahakana ibyo bagirizwa n'abategetsi ba Amerika na Afghanistan
urakoze haruyirize bigira imana tugijeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi turubuce ko iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga za internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com naho kumbugaza YouTube, Instagram na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aya makuru tuyahere mu Rwanda aho akarere ka Gasabo kahaye abajyanama b'ubuzima bagakoreramo ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso barwariye COVID-19 mu ngo zabo abaganga bakurikirana abarwayi ba COVID bemeza ko abicwa n'iyi ndwara hafi ya bose bazira kubura umwuka bari mu ngo bakaba batabashaga kumenya ko umwuka ugenda ugabanuka inkuru irambuye asumutakaboyi
Utugari 73 tugize akare ka Gasabo kari mu mujyi wa Kigali nito twahawe utwo dukoresho tuzwi nka oximeter tuzajya twifashishwa n'abajyanama b'ubuzima mu kubasha kumenya umwuka uri mu maraso y'abarwayi ba COVID-19 barwariye mu ngo zabo Muganga Nkeshimana Menerase ushinzwe imivure y'indwara ya COVID-19 mu Rwanda yemeza ko iki gikoresho kizafasha kumenya uko abarwayi ba COVID-19 bari mu ngo bamerewe kugira ngo abarembye bihutire kujyanwa kwa muganga
kandi ko umwuka wagabanutse nibwo wagombye kumiha ukaniha ugahumeka imbusane n'ibishya byose ariko COVID iteye ushobora kumanuka kugera nko kuri 30% utarabyiyumvamo iyo dutabaye umuntu afite nka 30% si kimwe nko kumutabara bikigera kuri 90% kuko wa 30% ajya kuhagera mu bitaro bamushyira kuri oxygene nyuma y'iminsi ingahe wumva yapfuye ndetse hari n'abapfa bari mu nzira bajya ku bitaro kuko buri pourcentage imanutse irepresenta parti yaha imaze kwangirika akenshi abapfuye bose bapfuye baheze umwuka hari abaheze umwuka batabimenye hari abaheze umwuka bimenye batinze hari abaheze umwuka ibihaha byangiritse ku buryo yajyaga no ku mashini imiti yose ugashyira ariko ntibigaruke uburyo biba byiza ko iyo ufite tendance yo guhera umwuka nako kwa muganga imiti irahinduka
Iki gikoresho cyahawe abajyanama b'ubuzima bisobanurwa ko kiyongereye mu bindi byinshi abajyanama bajyaga bitwaza bagiye kureba abarwariye COVID-19 mu ngo zabo. Mu byo bahawe imbere harimo ibipimo bifata umuriro, imyambaro bambara bikingira kugira ngo batanduzwe n'abarwayi ndetse n'umuti wo gukaraba intoki. Muganga Nyeshimana yemeza ko abarwayi ba COVID barwariye mu ngo abenshi ari abakire batagombye kujya kwa muganga, ariko hajya habamo abarembera mu rugo babuze umwuka kandi bitari bizwi. Akavuga ko kugira utu dukoresho tuzafasha abarwayi kuba batabarwa kirikare.
Hari noneho nabapfuye kubera ko uyatinye n'igipimo cya COVID ati ndumva mfite ibimenyetso ariko sinshaka ko mupima uko sinakwiyakira ko ndi COVID kubera ko abo duturanye barahita bibimenya kubera ko muraza kuntwara na mbira afite ibintu bya stigma. Uwo nguwo aho yemereye kwipimisha ko nta muntu bazirika amaboko n'amaguru ngo bamupime, aho yemereye kwipimisha akipimisha yabaye indembe akarisa ubuzima.
Tudukoresho twahawe abajyanama b'ubuzima bari basanzwe bakurikirana abarwayi bari mu midugudu yabo. Aba bajyanama basobanuriwe uko bazajya bapima abarwayi. Umurwayi wa coronavirus bamushyiraho iki gipimo ku rutoki ikagaragaza ikigero cy'ubushyuhe amaraso yafite. Abaganga bavuga ko ubusanzwe umuntu muzima aba afite ubushyuhe buri kuri 95%. Iyo iki gipimo kibonye ko umuntu afite munsi ya 95%, abarembye ku buryo ahita ajyanwa kwa muganga agashyirwa ku mwuka. Umwe mu bajyanama w'ubuzima wa mbere wahawe aya mahugurwa Bwana Wenceslas Rutagarama nawo mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo yemeza ko iki gikoresho kizagabanya umubare w'abarwayi ba COVID-19 baremberaga mu ngo zabo bakajyanwa kwa muganga batakibasha kuhumeka.
Gukurikirana kwari kumugeraho ukabeba wenda ugapima umuriro ukareba ko afite umuriro wazamutse, ariko mu bijyanye no guhumeka nta kindi twakoreshaga, nta bundi buryo twakoreshaga. Urumva rero yashoboraga gukuremba akaba yajya muri koma tukatanga amakuru igihe cyarenze.
Kugeza uyu mibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda banduye COVID-19 bamaze kugera ku 16,811, barimo 190 banduye ku munsi w'ejo. Abamaze gukira iyi ndwara barabarirwa mu 12,988, harimo nabo 359 bakize kuri uyu wa kabiri. Mu gihe abamaze guhitanwa nayo bagera kuri 226, harimo 3 bapfuye ku munsi w'ejo. Minisiteri y'Ubuzima yatangiye kandi kugitanga urutonde rw'abarwayi barembye cyane ba COVID-19 kuri Dr. Nyeshimana, akemeza ko ari uburyo bwo kwereka abataremereye indwara ko ikomeye kandi yica.
Ariko nyuma twaje gusanga abantu bibwira ko COVID ari indwara yoroheje, tubona ko bikenewe ko hazamo niyo transparency. Twabwira tuti mwakora ibyo mukora byose mujye mumenya ibi mwebwe mwumva ko byoroshye, hari abo bikomereye bagera kuri uyu mubare.
Kandi nibo bavamo babandi 2-3 bapfa buri munsi.
Bariya bashobora kuvamo hariya, ariko bashobora kuvamo n'abandi bose nakubwiye bashobora kuva mu rugo batinze.
Agakoresho kifashishwa mu gupima umwuka uri mu maraso kahawe abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Gasabo kamwe kagura hagati y'amafaranga 40,000 na 45,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi leta yashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe kugena igiciro cy'ibiribwa mu gihe cy'isarura. Abacuruzi na leta ubwayo ntibemerewe gushyira umusaruro ku masoko ku giciro bishakiye mu gihe umusaruro wagabanutse. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu Burundi bwemeza ko umwimbu wagenze neza cyane muri kino gihe c'agatasi, bumenyesha ko icyabitumye ari utwigoro twa leta two kuronza abarimyi ifumbire n'imbuto ku gihe kandi bihagije. Ariko umushikiranganji Deogide Rurema avuga ko ivyo bidahagije ari naco gituma hashyizweho umugwi w'igihugu w'amaho urabitunganywa ry'ibiciro. Abawugize baturuka mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, ubudandaji, imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu hamwe n'ibindi. Ubu igihe cy'imbura biterwa cose habwirizwa kuba igiciro abacuruzi bataja munsi mu gihe abarimye ku kilogarama nk'uko Rurema twari ubushikiranganji bw'uburimyi abisigura. Aha hari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro yamenyesha makuru mu kajoro ko kuri uyu wa mbere.
Umugiye kumviriza ikiro c'ibitunguru bariko barabigura amahera angana ku 300 na 400, kandi turiko turaraba ku mwenegihugu arahombera cyane kuba ari mukere. Inyuma y'amezi 2 cyangwa 3 usanga igiciro cy'ibyo biterwa nyene warikubye nka 2 cyangwa 3 biraho ugasanga biri ku kabiri kujumbi na tanu kubijero tukwa abo nye yuko ababanu baza hagati na hagati vitawa intermediari chango batanda nigobu unguka kurusha umwe nigihugu kwa ramaze kuona kubigori kugira ngurongi kilo chibigori nushiramo amaherari munsi ya majana tanu na milongi tanu so gituma tuwache tuvuga tuti umwe nigihugu nawe ahungu kire nihagiri umudanda zaza kumugurira icho kilo chibigori kumaherari munsi ya majana tanda tu na milongu munani hariho umugwi wamaho bagiye kuzocabaza baricara gihe cyose baraba ati mbega ikiro cy'iki gitegwa carimwe kurangahe baca bashinga ati umwenegihugu nashobora kukigurisha ku mahera ari munsi yaya
tuwetse igiciro cy'ikiguzi n'igihe cyo gusubiza umwimbu ku masoko nta muntu n'umwe acemerewe kudandaza kwa byumva na leta ubwayo aya mabwiriza arayira
yaba umudandaza yabiguzi yaba leta ibigarukanye ku isoko nta nyungu izorenza ijana cyangwa ijana na mirongo itanu ku kilo bimwe byo kuvuga ngo umuntu araguze imbuto aragiye azibitse agaruka kuzigurisha mu itera zizimbye ibyo bizoca bihaba
giha Hakizimana twashyira mu forikone yefu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama arashima ino ngingo agasanga yije kurenganura abarimyi
tukibaza ko ari ntango ku murimyi yo gukora tera imbere ibijyanye n'iyo komisiyo yoshigwaho yojamo abasanzwe bakora ibyo kugwanya ibiturire n'ibindi n'inzego za leta gucyo byoshoboka kugira ibyo biciro byubahirizwe kuko tumaze kubona ko hari biciro bishyirwa mu ngiro ugasanga ntibyakurikijwe aha twotanga ibiciro by'amasima bidasiba kugaragaramo ubusuma bw'abantu bacuruza ku gitigiri bishakiye naci bituma rero twipfuza ko uwo mugwi ubamwe batari bake gucyo bigatuma ngo busuma n'ubwo bunyonyezi bugwanywa ku rugero rwo hejuru maze umurenye akarima yiteza imbere
umunyagihugu mu ntara cy'ibitoke mu buraruko burengero ari muri cooperative ifite machine zisya na basano wiruhutsa
bebe twayakiriye neza ama cooperative niyo azotadaragura ibeyi izwi na leta kandi umunyagihugu nawe akaba bironkema koyoko kuberako azobaguriwe neza hamwe na wazoja ku isoko gusuma agasanga ni sawa ni cooperative akarusho igiye kuronka kuberako izoza iragura ibigori ku giciro kizwi kandi ikaciza irahingura nayo nyene igiye kubitoreramo akoyoko
muri ino rima ryagatatsi kandi leta y'u Burundi imaze kwigarurira amatongo afite uburinganire bwa baba amahegitari ya 670 ayazoshirwamo ibigo vy'iratiro deho gidevema nanone
arashizwe ibigo ijana na mirongo ine na bine twamenyesha kandi ko muri iyo ntumbero nyene amatongo yose afise uburinganire bwa baba amahegitari 670 aheruka kugaruzwa mu minwe ya leta azocaba ibigo by'iratiro by'uburimyi n'ubworozi bizokorerwamo n'amakoperative yo ku mitumba ayo nayo akazokurikiranwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije
abajeje mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi bahamagarirwa bari kumwe n'abajeje intwaro gukora ibishoboka byose kuva ku mitumba kugira ngo mu kwezi kwa gatanu umwimbu w'impeshi uzoboneka uzotunga abarundi na mu gihugu kugera mu kwa 12 bongere basagurira isoko kuva mu kwezi gucyenda umwaka uheze hatanguye agatasi kugeza ubu amatona arenga 22 y'umwavu w'ikizungu n'ishwagara ikoreshwa nk'intabire mu mirima irenga ibiro 185 nizo bitegerezwa guhabwa abarimyi ibice birenga 72% nizo bimaze kwegerezwa habigenewe igisata cy'uburimyi kiri mu migambi yihutirwa Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize imbere leta yiwe izihutira kurangura ubona ko nawe nyene yakunze kuboneka mu mirima yifatira isuka akaja kurima kandi akaba kuva akiri umunyamabanga mukuru wa ZNDFDD mu myaka 5 ishize yahimije cyane abantu na cyane cyane abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abakozi ba leta kwijukira isuka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi haravugwa urugendo rwa Perezida wa Ethiopia Cyril Work Zewde uvuga ko urugendo rwe rugamije gutsura umubano hagati y'u Burundi na Ethiopia haravugwa kandi urugendo rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Maroc ari kumwe n'izindi ntumwa zaturutse mu gihugu cye kuri wa kabiri bona mugenzi we w'u Burundi bemeje ko ibihugu byabo byombi byakongera gutsura umubano cyane cyane mu byerekeye uburezi ubukungu n'ibikorwa remezo Pierre Claver niyo nkuru
Intumwa za Maroc zashitse Bujumbura kuri uyu wa mbere Burundi bwatangaje ko ari biganiro byo kunagura imigenderanire myiza hagati y'icyo gihugu hamwe na Maroc byabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire i Bujumbura Ambassador Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi na Makungu yabwiye bagenzi we barongetswe n'igihugu cya Maroc ku Burundi burushima ingene imigenderanire yifashe aranashima ko Maroc cemeye ko u Burundi bwugururayo ubuserukizi
Ces relations sont fondées sur les principes de respect
Ati turizigiye ko iyo migenderanire ishingiye ku kubana neza no kwizerana hagati yacu kandi twese tukabyungukiramo. Turashima ko Maroc ari igihugu ca makiri hafi yacu mu bisata bitandukanye nk'indero n'ibindi. Twamaturungika abanyeshuri 35 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 kuja kwiga muri Maroc. Abo bagarutse baca babanka bavugizi ba Maroc kuko baba barabayeyo. Turahamagarira kandi abagwiza tunga bava muri Maroc kuzana imita yabo hano. Twifuza ko ubwo bucuti bwokomera mu bisata by'ubutunzi, umutekano, indero, inyubako n'ibindi. Turanashimira Maroc ko giheruka kutwemerera kugururayo ubuserukizi hamwe n'uturusho baha abaserukira igihugu cacu kugira ngo akazi kabo kagende neza. Intumwa za Maroc muri ivyo biganiro nazo zemereye Burundi kwiyo migenderanire igiye gukomezwa no mu gisata c'umutekano. Ambassadeur Mohamed Metakar, umuyobozi mukuru w'ikigega c'iterambere ca Maroc, Agence Marocaine de Coopération Internationale, aserukira izo ntumwa, yaciye amenyesha ko igihugu ciwe kigiye kugurura ubuserukizi bwacu I Bujumbura.
Nous permet d'annoncer officiellement la décision d'ouvrir une ambassade.
Ati turatangaje kumugaragara ko abategetsi ba Maroc bafashe ingingo yo kugurura ubuserukizi bw'icyo gihugu hano I Bujumbura kugira ngo imigenderanire irushirize kuba myiza. Kundwiza abahinga bazotangura kuza hano gutegura umuzo wa ambasaderi azo bakomeye mu karere kose. Ku mwaka turakira abanyeshuri baza kwiga iwacu kandi turabemereye ko tugiye kuduza igitegiri ububazo bari 70 guhera mu mwaka uza. N'ibindi bisata tuzoba turi kumwe nko guteza imbere ibyo kuratira ijisho na ba mukerarugendo, umurimyi, amagara y'abantu, amahinguriro n'ibidukikije.
La santé, les énergies renouvelables.
Icyo gihugu kinasaba u Burundi kugishigikira mu ntambara kirimo. Haraheze imyaka itari mike yo kwigarurira igice cy'ubumanuko bwa Maroc cyitwa Sahara Occidentale. Intumwa za Maroc zavuze ko icyo gihugu nacyo cyashigikiye u Burundi mu ishyamba mpuzamakungu ONU mu myaka ibiri heze mu bisa n'intambara zo kwiyamiriza ibyegeranyo bya ONU byavuga ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Ibi na ambasaderi Shingiro yaserukira u Burundi muri ONU aravyibuka.
Nous sommes également très reconnaissants du soutien.
Nitwereka gushimira kandi Maroc ingene catubaye hafi kikadushigikira muri ONU I New York hamwe ni Geneve mu kudufasha gushira inyungu z'u Burundi imbere. Turizera ko nubundi giye gucanyu kizoguma gishigikira leta nshasha yatowe n'abanyagihugu mu guteza imbere igihugu mu butunzi n'imibano.
Dans ces efforts de développement socio-économique du pays.
Abaserukira Maroc nabo bavuze ko abagwiza tunga b'ico gihugu bagiye kuzana imita yabo mu Burundi.
Le secteur privé marocain se mobilisera.
Igisata c'abagwiza tunga b'iwacu nacyo kigiye kuza ku bwinshi hano. Hazoba hano urwego rubahuza bakoreremo imita itembere hagati y'ibihugu byacu. Ibyo bizotangura ku mwaka uza nyene hazonategurwa inama ikomeye ihuza abagwiza tunga b'ibihugu bibiri. Mu by'umutekano tuzofashanya nko kugwanya ibyaha by'ubwicanyi, iterabwoba, ubunyonyezi bw'ubutunzi, urudandazwa rw'ibigwanisho n'ibindi. Ivyo biganiro na Maroc bije inyuma y'ibindi byatanguye hagati y'Uburundi n'ibihugu bimwe bimwe vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'u Rwanda ndetse n'ibihugu vya Buraya. Ico gihugu kirashima ingene kiriko kiranagura imigenderanire mu karere no mu makungu. Pye Clave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rifatanje na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye batangije igikorwa cyo kubarura impunzi ziri mu nkambi ya Rusenda. Impunzi zabyishimiye kubera ko kumenyekana bizabafasha kubona ifashanyo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo ntibabyakiriye kimwe.
Sansoma kabisa igihageze nawe yaracyerewe iziriye hose igihageze nk'akaruko ashaka tubereke aronka abantu geze uyu munsi bafite abantu bari mu kwiza mu mwaka urenga n'inusu batarajya ku mafomu. Kirumva cyari kibazo mu gihe ku mezi 6 umwana aba batangwe ku ngarasiyo yiwe kabiri amafomu ataye garanti yaramaze gutagarani hafi umwaka w'usurenga mwibuke kandi ko amakarata amafomu yaduhanye n'amakarata y'inzira arya amakarata yera amaze gutagarani ku buryo buteye ubwoba ku buryo uri nko mu nzira umaze guhura n'umuntu azi gusoma wabugize ibibazo vrema ko wabufise ibyangombwa byataye igihe nukuri rusanzumize hageze igihageze gose ibintu byose byaje byaramaze gutegeka garani vrema
cyo ko nabibonye hani niya mama wanje na musirishije ku ifomu bemeye kandi ntangorane zateyemo nawe ashaka kuvana ko babimukorera ariko wateye ibyateye ingorane urya muntu ari mu kambi atagira ifomu niwe barungitse imonge monge ariko ntago bamuhaye icyemezo ko imonge monge bazomwakira izo nizo probleme twabonye gusa hari amatati y'abasangiye amafomu biturutse ku mataye kugabura amahera ariko ubu ndabona ko babagaburiye mwe bose bakamuhaguwe fomu bizogenda neza
akamaro karahari kuko hari abana benshi bamaze imyaka ibiri bavutse nyuma y'urusasuma rwabaye batari bwashyirwe ku mafomu kugeza ubu kandi batari bemewe n'impunzi hari n'abatashobora kurunga ubufasha bwa PAM. Urumva ubu rero habaye urusasuma PAM ikamara kurunga igiti giri kandi bakaronka uburenganzira nk'ubwa abandi barifije bose nyuma yuko icyo ari ikintu cyiza cyane.
Ku by'ukuri iyi rusansoma ije hageze kuko twari dusanze dufise ibibazo byinshi cyane hano mu nkambi yacu y'impunzi kuko hariho abana bagiye baravuka urabona yuko ibarurwa rusange ryari ruherutse ryari ryabaye mu mwaka wa 2017 kugeza n'iyi saha hariho abana bavutse muri iyo myaka ihaciye iri hagati batarigera baja ku mpapuro canke kuri amafomu basanzwe baduhereza bituranga nk'impunzi rero aba bana iyo pamije gutanga imfungurwa bobo izabo ntiziboneka canke hageze nko kuvugwa ntibavugwa kubera ko bataba basanzwe bari kuri izo mpapuro zituranga yuko turi impunzi.
Nagiye nk'impunzi yo mu kambi ya Rusenda ntabwo nabyakiye neza kubera ko bije bidusanga mu gihe tumaze igihe kirekire dufise ikigoyi cy'inzara kandi abantu bakaba bashonje ni kuvuga ko mu gihe rero bibaye inzara iri mu bantu ntabwo bitugwa neza nta n'ibyo dushimye nta n'ibyo twishimiye rero twebwe icyo twabona ko iyo resansuma yari kuba abantu bamaze kupokera kuko hamwe byo shika resansuma ikabandanya nta byizige dufise yuko tuzohava dupokera mu buryo bwihuta n'icyo gihe rero dufise amakenga ko inzara izobandanya idusinzikaza
ahubwo akamaro ka runo rusasuma uko tubibona hariho ibintu tutari tuzi uno munsi tugiye kumenya hariho abagabo benshi bariko baraza gushwana n'abagore babo cyangwa abagabo bagashwana n'abagabo ku bandi hariho abagabo bakuye abagore babo i Burundi baza bazananye barashika hano baza baravyaye abana mugabo abagabo baciye baza gutwara aba bagore babo bagabo kugeza uwo munsi baravyaranye umwana umwe ntabo ndiko ndabona bavyaye umwana umwe mbega uwo mwana umwe niwe boza kurera bagacabigaca bituma batabana batanu bavyaranye n'umugabo mukuru bavanye i Burundi kandi bari ku ifomu imwe ico dusaba yuko bodutaturira imbere ibyo bintu kuko uwo mwana umwe ntiyoza kuguzwa nibyo cyatuma umuvyeyi areka kurera abo bana batanu kubera uwo mwana umwe yavutse mu uwo muryango.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
abo bari impunzi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Kavivira aho ni muri Kivu ya Majepfo, abari muri Tanzania mu nkambi ya Nduta mu Tenderi na Nyarugusu, abari mu Rwanda mu nkambi ya Mahama ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali na Muhanga mu Rwanda. Mwese iyo mutwandikiye tubona ubutumwa bwanyu, muradukunda, turabakunda, hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha buri munsi kubagezaho iwanyu mu ntara. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Veneste Shimiyimana.
Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio, ijwi rya